anginayo appointment kodwa nginesiqiniseko sokuthi phela mina angiyidingi.
Hi.
Anathi.
Hi.
Hi wena.
Hello.
Hey, Leeroy. Kanjani?
Yeah.
Ayibo ini.
Kwenzakalani phakathi kwakho no-Captain Lona?
Lutho.
Cha phela khuluma ngifuna ukwazi yonke into ungalokho uzenzile namahloni lavi bhora leyo.
Ngikhulume ngithi
Smoke and Mirrors, tonight at 9 p.m. only on E!